Ndiyanamkela kulona umboniso wokusubtracta ii-decimals. Masiqale ke ngemibuzo. Nanku umbuzo wam wokuqala uthi 5.73 minus 0.821. Uyabona ke ngoku sizofuna i-answer yethu. Into ofuna ukuyenza okokuqala xa usebenza nge-decimals usubtractor kukuwenza i-decimals ziline up. So ufuna le decimal ibe ngaphezu kwale nenye i-decimal. So ke ngoku ithi ndizayibhala apha kweli cala ezi decimals zisendaweni right ngu-5.73 minus ndifaka i-decimal yam apha ezantsi kwale nenye enze uba ndingazukhonfyuzeka ngu-0.821. Abanye abantu ke bathi kufuneka umfake laa zero ngaphambi kwe-decimal enze uba ungazuzikhonfyuza. Noba umfakanga laa zero akunangxaki, kodwa ke ngoku sesizilayine up sifuna ukusubtractha okanye ukumayinasa. Into ofuneka uyenzeke ngoku xa usebenza ngee-decimals yinto yoba kuzofuneka usubtracthe lo 21 10,000s okanye u-2 nalo 1 from into esingayaziyo. Uyabona sizofaka o-zero pha ngoba ukufaka o-zero ekupheleni kwe-decimals akutshintshi nto, akuyitshintshi inamba lena. Ngosenza ukujonga le problem kanjenge-level 4 subtraction. Ke ngoku into esiyenzayo okufana nakwezinye ii-subtractions kukujonga uba ezi namba ezingaphezulu na zikhona ezincinci kunezi namba ezingesezantsi. Ke ngoku siyabona u-zero umncinci kunalo 1, u-zero umncinci kunalo 2, u-3 umncinci kunalo 8. Ke ngoku kuzawufuneka siboleke. Abanye abantu bathanda ukuboleka baphinde basubtracte, baphinde baboleke baphinde basubtracte. Mna ndithanda uba ndiboleke kuqala before ndenze yonke le nto. So ke ngoku ndizawuqala apha ndithi u-zero wam umncinci kuno-1, so u-zero wam uzawuba ngu-10. Ukuze ke ngolo zero abe ngu-10 kufuneka ndiboleke u-1 apha endaweni, ndijonge uba apha ecaleni left kwa-zero ndingakwazi ukumboleka na u-1 ku-zero. Ndiyabona uba hayi bo, a-a, ngeke ndikwazi, andizumboleka u-1 kulo zero, ndizamboleka kulo 30. Sizawuthi lo 3 0 ngu-30, so ke ngoku ndiboleka u-1 kuye azoba ngu-29. Nanku ke ngoku laa 1 wam endimfumanileyo phaa sibolekile kulo 30 u-1, safumana u-10 phaa kula zero. Ke ngoku masiphinde sijonge uba iinamba zethu ezi zingaphezulu zinkulu na kunezezingezantsi. U-10 umkhulu kuno-1, u-9 umkhulu kuno-2, u-2 umncinci kuno-8. Ke ngoku kufuneka siphinde saboleka. Ke ngoku uba siyaboleka lo 12, u-2 lo uzawuba ngu-12, and then u-7 uzawuba ngu-6 ngoba u-1 wethu simboleke phaa. Ke ngoku siphinde sijonge u-10 umkhulu kuno-1, u-9 umkhulu kuno-2, u-12 umkhulu kuno-8, u-6 umkhulu kuno-0, no-5 umkhulu kuno-0. Ke ngoku uyabona ke ngoku uba sisigqibile ukuboleka okanye ukwenza i-borrowing. Siyakwazi ke ngoku ukumayinasa u-10 minus 1 ngu-9, 9 minus 2 ngu-7, u-12 minus 8 ngu-4, u-6 minus 0 ngu-6, u-5 minus 0 ngu-5. Ngoku sizawuhlisa nje i-decimal yethu sizoyibeka phaa. So ingonantso ke impendulo yethu u-5.73 minus 0.0821 ulingana no-5.6479. Impendulo yethu ke ngokuleyo abanye abantu ke mhlambe ndikonfyuzile ngokuthi senze omnye umbuzo. Nanko omnye masithi apha sino-8 point, ithi ndizawushiya ispace pha ngaphezulu enze bandizakwazi ukwenza i-borrowing yam okanye ukuboleka. ndino-8.25 minus 0.0105. Yabona ke ngoku, uyakhumbula ngostep sokuqala ekufuneka ndisenzile kukulayina up i-decimal zam. So ke ngoku ithi ndiyenze le nto soba ngu-8.25 no-0.0105. Wabona i-decimal zam zilayina up ke ngoku enye iphezu kwenye. Nazi ike ke ngoku ndizawufaka o-0 apha emva kwale inamba engaphezulu ngoba u-0 no-5 ufuneka basubtracthwe kwinto. Ke ngoku ndizakwenza ukuboleka kwam okanye i-borrowing. So ke ngoku ndizawujonga zeziphi inamba ezipha ngaphezulu ezinkulu kunezisezantsi. U-0 umncinci kuno-5, so kuzawufuneka ndibolekile. Andikwazi ukuboleka ku-0, so ndizawuboleka kulo-50 wonke. So ke ngoku sizawuba ngu-49 xa ndiboleke u-1 ku-50, ndishiyeka no-49. Le u-0 azawuba ngu-10. Uyabona ke ngoku ndiboleke u-1 ku-50, ndenza u-10 phaa kula-0. Ngoku ndigqibile, u-10 umkhulu kuno-5, u-9 umkhulu kuno-0, u-4 umkhulu kuno-1, u-2 umkhulu kuno-0, u-8 umkhulu kuno-0. Uyabona ke ngoku sendiredi ukusubtracta. U-10 minus 5 ngu-5, u-9 minus 0 ngu-9, u-4 minus 1 ngu-3, u-2 minus 0 ngu-2, u-8 minus 0 ngu-8. Yabona ndifake ke ngoku ndihlise i-decimal yam nayo ibe phaa. Ke ngoku uba uyakwazi ukwenza i-level 4 subtraction, ukusebenza nee-decimals ke ngoku into ofuneka yenzile kukulayina up i-decimals zakho qha ubese uyasubtracta. Abanye abantu baye babe nengxaki ne-borrowing okanye ukuboleka. Le nto uhlobo endiyenza ngaloo ndiyabona uba akufani nakwenza kwaba abanye abantu, kodwa ndibona le ndlela endenza ngayo ilula kunezezinye iindlela. Uyabona kulo mbuzo ngobe ndifuna ukwenza laa 0 u-10 bendingakwazi ukuboleka ku-0, so ndiye ndaboleka ku-50 ukwenza u-50 lo abe ngu-49. Masenze ke ngoku omnye umbuzo owokugqibela. Nanku ke ngoku uba ndino-2.64 minus 0.0048 6. Ke ngoku into ekuzawufuneka ndenze step sam sokuqala kukwenza sure uba i-decimal zam ziyalayina up. Ndizothi 2.64 apha ndibe no-0.0486. Uyabona ndizilayine up i-decimal zam sasendaweni enye, ndifake o-0 phaa ngaphezulu. Uyabona, so ke ngoku ndizawuboleka pha, andikwazi ukuboleka ku-0, so kufuneka ndiboleke kulo-40. U-40 lo azotshintsha abe ngu-39. Ndiyabona ingathi ke ngoku andiziba nespeyisi. Kodwa ke u-10 umkhulu kuno-6, u-9 umkhulu kuno-8, u-3 umncinci kuno-4. Ngoku u-3 kuzafuneka ukuze ndimenze abe mkhulu kunala kufuneka ndibolekile. U-3 azawutshintsha abe ngu-13, u-6 abe ngu-5. Uyabona ke ngo uyabona sendiyibolekile. So u-10 umkhulu kuno-6, u-9 umkhulu kuno-8, u-13 lo umkhulu kuno-4, u-5 umkhulu kuno-0. Ngoku ke sendingakwazi ukumayinasa. U-10 minus 6 ngu-4, u-9 minus 8 ngu-1, u-13 minus 4 ngu-9, u-5 minus 0 ngu-5, u-2 minus 0 ngu-2, bese ndehlisa ke ngoyi-decimal. So u-2.64 minus 0.0486 ulingana no-2.5914. Uyabona ngoku ndiyacinga uba andinikhonfyuzanga kakhulu. So ungakwazi ke ngoku ukusubtracta ii-decimals, masihambe siyozenza.